Ushindi Wangu. Ushindi Wangu. Ushindi Leoni Wangu. Ninaku Wangia. Shetani Luli Yuma. Ushindi Leoni Wangu. Ushindi Lugu. Ushindi Wangu. Ushindi leo ni wangu. Oh, ushindi ni wangu. Ushindi ni wangu. Ushindi leo ni wangu. Ninakuambia shetani rudi nyuma. Ushindi leo ni wangu. Oh, victory is mine. Victory.
Victory.